Mkhulu, siyezwa kuthiwa uyathwasisa. Mhlawumbe ungasichazela ukuthi okwakho ukuthwasisa kukanjani?
Okay. Ngicabanga ukuthi kunokulahlekela nakhehla la okukhona. Ngoba kuthela ekhaya asinawo amathwasa. La ekhaya thini asithwasisi muntu bakwethu. La ekhaya asinazi izangoma. Njengoba nami ngingasolisa ngoma, mina ngithwasanga. Ngoba abanye abantu bayitshela ukuthi mhlawumbe ngiyomngoma noma ngiyugobela, cha. Angithwasanga mina ihlobo zami futhi angithwasisi muntu. La ekhaya kuyathwalwa, asithwasisi, siyakuthwalisa. Ngoba kunomehluko phakathi kokuthwasa nokuthwala bakwethu. So la ekhaya mntaka baba asithwasisi, siyathwasa, siyabathwalisa abantu, sinika abantu into yokuphila thina kuphela. La ekhaya mawuzwa la ekhaya uhlale wazi ukuthi uma uzofuna into yokuphila, sizokuthwalisa noma sikunika isigubhu noma kwenzakala ini.
Mhlambe kumuntu ongenalwazi nokuthwala, mhlambe kuye kubize iy'nkomo ezingaki ukuthwala lokho?
Mntaka baba, ngicabanga ukuthi lokho kungaba yimfihlo yami naloyo muntu osuke eze ekhaya ezodinga usizo. Mhlawumbe umuntu ofuna ukwazi leyo nto leyo, nazi inamba esikrini ezomthinta. Akuyona into engingayidalulwa phambi kwe-public njengoba ungibuza nje, akuyona into engingayiphendula lana leyo-ke. Umuntu ofuna ukwazi noma onenishisekelo yokwazi leyo nto leyo-ke, umuntu ozongifonela, sathi inamba yami angithinte abuze, bese ngimchazela ukuthi kuhamba kanjani.
Khona mkhulu, emphakathini uvela kanjani? Bakubuka njengomuntu onjani since ungafihli ngomsebenzi wakho?
Kungafihli umsebenzi kanjani kekhehla, ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi ngiyalapha, akekho umuntu ongazi ukuthi ngiyaphilisa abantu.
Sisho lowo ukuthakatha.
Cha, bakwethu, uyabona kulo msebenzi wokuthakatha. Ukuthakatha ngeke ngufihle bakwethu emphakathini. Angikwazi ukufihlela umphakathi ukuthakatha ngoba angikuthakathi uma ngisukelanga. Umuntu ongumthakathayo, umuntu onyathele umuntu ozwana nami, umuntu onyathele mina. Ilapho siqala sikhulume khona ngokuthakatha. So lento yobuthakathi angikwazi ukuyifihla ngoba angibulali umuntu, angisukeli umuntu, angivele nje ngisuke ngithakathe umuntu. Kuba ukuthi kukhona phose sishiyene khona noma sathathana khona. Futhi ke into engiproud ngayo engeke ngiyifihle, engingasoze futhi ngayifihla ngoba ekhaya vele sikhule ebuthakathini thina. Kwakuvele kuthakathwa baba mkhulu bethu, nathi sisayibambe lapho kehle.
Mhlawumbe ungasinika umhlahlandlela la utholakala khona ukuthi mhlawumbe utholakala kanjani, iziphi ikhathi utholakala ngazo?
Thina ke mntakababa basebenza ngabantu Sunday to Sunday, la ekhaya kuyasentshenzwa, kuyathakathwa, kuyaphiliswa, sikhuphula abantu sibabeke ey'khundleni, sinika abantu imishado, sinika abantu imisebenzi, sikhuphula amabhizinisi. Zonke lezi zinto zitholakala ekhaya mntakababa. Musa nje ungabaza, thatha inamba la screen ufone noma kayinini. Uma kuthiwa ufone inamba wangayithola emoyeni, kuzobe ukuthi umkhulu usemakhosini ngoba angithumeli ikati, angithumeli igundwane. Zonke lezi zinto ngiyazenzela. Okwakhona gcina le namba la screen bese uyangithinta. Sisebenza Monday to Friday, sisebenza Sunday to Saturday. Zonke lezo zinsuku bakuthi siyatholakala ekhaya, siyasebenza, sithakathe emini langalibalele. Lokho asikufihli kehle.
Sibonge mkhulu.